change entering by Yakba Yokobela. Who can the chairman go back? Hey, we have a gangok. Kungena usihlalo ngokwakhe uyamazi usihlalo ubaba ungamazi usihlalo nanku uchairman uzawucherish yemadoda Andile Mpisane siphethe umzuzu wokugqibela ebesiwuphiwe siwubolekiwe heda ngasemva Cruzai Hamilton i-goal scorer ebangela into yoba elonqaku libe liyohlula namhlanje ubetha ngasemva uyancedisa kwidefense uthi madoda asinabasayeka sekuleyithi ngoku kunyembelekile ngoku khumbula iKaizer Chiefs imidlalo yabela onguye ke omele iKaizer Chiefs kwakunye nomamkhize uShawn Mkhize kodwa ke icaptain namhlanje iye yathatha i-arms band kuye umfana ebenguye ucaptain imatch yonke uJeffrey Mzwandile Dlamini kodwa ke yathathwa i-arms band nguye okwayiyo i-chairman ngokwakhe u-chairman ngokwakhe Andile Mpisane ubamba i-trophy uzayiphakamisa okokuqala ke eliqela i-Royal AM libe lizi-champions Royal AM Makufa Champions 2022 bayifumene isezandleni zabo ikomityi eyabo namhlanje sitsho ke nathi ku-SABC Sport sithi halala halala Mamkhize halala Andile Mpisane chairman halala Royal AM congratulations and more congratulations and hearty congratulations so sayithatha sonke sigqikeke yonke imicimbi apha eBloemfontein siyibuyisela kwakhona kuxoli and the two doctors